En gang til. En gang til, bare en gang til. En siste gang. Please! Bare en gang til. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of forever missing them. But I'm forever missing him. En gang til. Så skal jeg ikke mase mer.